ukubhala kwezemfundo kufanele kuhlelwe ngokucophelela. Umbhalo wezemfundo ozowukhiqiza umele i-network eyinkimbinkimbi yamaqiniso, izimpikiswano, ukususwa kanye neziphetho, konke kuhlanganisiwe ukuze kuphendule umbuzo ocwaningo othile. Nakuba ingekho indlela eyodwa engcono yokuhlela umbhalo wakho, le video ikunikeza amacebiso athile wendlela yokuqalisa le nqubo. Lapho usuqedile ukuhlayizwa komsebenzi, kubalulekile ukuthi uqalise futhi uhlele imicabango yakho ngaphambi kokuqala ucwaninga ngolwazi lwakho. Ibalwazi lomqondo kanye nemibuzo kungase kube usizo kulesi sigaba sokuhlela okokuqala. Ibalazwe lomqondo liyindlela enemfanekiso emelela imibono yakho. Le ndlela iyaphumelela ekuboniseni ubudlelwane phakathi kwezihloko ezingaphansi, futhi ihlinzeka ngesithombe esicacile somsebenzi. Ukuze udwebe ibalazwe lengqondo, thathe iphepha elingenalutho, bese phakathi nendawo ekhasini ubhale noma udwebe umbono ohlose ukusungula. Manje, bhale izihloko ezingaphansi ezihambisanayo ngokuzungezisa nesihloko esiyinhloko, bese uyaxhumanisa ngemigqa. Qhubeka nokwenza izihloko ezingaphansi, zamazinga phansi, ngendlela obona ngayo ukukusiza ukuthi wakhe imiqondo yakho. Ukubuza imibuzo kungelinye iso lokuhlela elingakusiza ukuthi usungule lokho okwaziyo nokudingayo ukuze uthole okwengeziwe ngesihloko esithile. Uma isihloko somsebenzi singumthelela wobude besikhathi usilalayo nezinga lokufinyelela imigomo yezemfundo, imibuzo elandelayo ingakunikeza isiqondiso esiwusizo ekuhleleni kwakho. Oqala, buyini ubude besikhathi usilalayo? Okwesibili, ubude besikhathi osilalayo buqoqwa kanjani? Okwesithathu, kungani kunobude besikhathi osilalayo? Okwesine, ingabe ubude besikhathi osilalayo nezinga lokufinyelela imigomo yezemfundo kucwaningiwe yini? Ibalazwe lengqondo kanye nemibuzo yasekuqaleni kungase kuqondise ucwaningeni lwakho ukuze uthole ulwazi olusebenzayo. Ukufunda imithombo yezemfundo ethembekayo kubalulekile. Njengoba ufunda, qhubeka nokuthuthukisa nokushintsha ibalwazi lakho lengqondo. Ngokwesibonelo, kungenzeka ukuthi ushe igaba eziphansi ezibalulekile noma uhlanganise ulwazi olungalungile. Njengoba ufunda okwengeziwe ngesihloko sakho, imibuzo emisha nezimpendulo kungase kuwe ngokucaca. Lapho usuthuthukise noma usubiyekeze ibalwazi lakho lengqondo nemibuzo, kungenzeka kube nolwazi olwengeziwe lokwakha ithebula lokuqukethwe elilandulelayo. Ithebula lokuqukethwe uhlaka olusemthethweni ukubhala kwakho okusekelwe kulo. Ekubhaleni kwezemfundo, isigaba sokuqala ethabuleni lokuqekethwe njalo siyisingeniso, abese isigaba sokugcina siba isiphetho. Ezinye inhloko nezinhloko eziphansi ibonisa izigaba ezahlukene zokuqukethwe. Lolu hlaka liphinde futhi likusize ukuthi ucabange ngezixhumanisi eziphakathi kwezigaba kanye nokuhleleka ufuna ukukhambisa ngako. Ithebula lokuqukethwe alisho ukuthi ngeke lishintshe. Futhi njengoba ulo uqhubeka nokufunda futhi usungula imicabango yakho, ungakwazi ukwenza ushintsho. Ukusetshenziswa kwamabalazo engqondo, imibuzo nethebula lokuqukethwe kuzokusiza ukuthi uhlele kahle kusengaphambili futhi kukusiza ukugwema ungafinyeleli imigomo yezemfundo.